Ego ndafise telefone.
Umu nashaka kuja kuri Twitter atahe.
Umbiriza ah nibintu byamageno ndaguhanure. Umbiriza nibintu bica munuze. Mukanyababu mu Kirundi.
Twitter ugira uja kuri Twitter uca mukanyababu.
Mukanyababu. Eh bagacha bagurisha.
Mu Kirundi ngaha bahita gute?
Aha. Ah ni kuri bata.
Aha.
Ah ni kuri bata. Ah ni kuri bata.
Ikosa umugore wayo gukorera ukumva utomubabarira niri.
Cye kubisanzwe. Sanzwe ntunze n'umupanga mu nzu. Nikuvuga umugore wanje namufasha ariko arasambana ndafite ikibazo cyo gufuwa sinomubabarira ngo taha muri wanyu no mukata no batema bose nkaca nishikana ati nisha abantu kumva ini ndamukunda gusa ndafuha gose
sonde kuri subscribe
sema bida imani dufashe gusenga imana yiwacu rifise byose
ego bagwe afite kuri subscribe umtamo
nimwinjire muze muraganira
Subscribe. Hello, wakunzi wacu bakunzi ba Buja TV nze ko mumeze neza je meze neza nko mubibona kuri mikonda yute ni Ange Irankunda inyuma ya kamera ni Juma Juxom TV wacu nyine abikora neza uno mse rero twatembereye ahantu ahantu vuga yuko ari mu isoko ahantu bakorera ibintu no vuga nko ari nko kuri bata twatembereye rero ahantu hari abantu no vuga yuko hari abantu beza abarundi n'abarundi kazi mashaka kumenya hakorerwa iki rega twegere umwe mu bantu bakora ngahanye kugira ngo tumubaze ibintu byerekeye ngaha nyene kugira ngo atubwire ibintu n'ibindi n'ivyo tutari tuzi. Oh bro namahoro.
Ego tumeze neza tumeze bon.
Ego nitwa Ange sinzi ko mu tubwira akazina kanyu.
Ego nanjye nitwa Gaga. Nitwa Gaga Gael.
Gaga tumenyereye abakobwa aribo babwevye amazina ugasanga Gaere, Gaela, Gaga, Gogo, Gloria, wewe vyagenze gute? Uri mu PD au?
Je ntabwo ndi mu PD juste urumva bo kawaida urumva Gaele gavye muri Gaga urumva so hari abantu bakunda kubakoresha urumva so nanjye nashenda gihe kuko nyine
namuraga kubwira yuko witwa izina ry'abakobwa uvuze ngo Gaga
ibyo n'ibisanzwe ibyo n'ibisanzwe arona abahungu nyine arona abakobwa usanga kabisa amazina y'abahungu yego ngo ibyo n'ibisanzwe kawaida uvuga ibyo ni sino
Gaga reka tukubaze dusanze uri kurata uradanza amatelefone hari abantu bavuga ngo amatelefone yo kuri bata usanga kenshi uyiguze ifise ikibazo ugasanga ushikanye muhira hari abantu bagura telefone basise muri ugasanga babahaye umukembe ibyo bintu mwe murabigira
bo mu bisanzwe twebwe na amatelefone dukora icyo ni cya mbere kandi kigira kabiri nga dufise komite yacu ego dufise asosiasiyo dukorana isigura yuko twebwe turiko turatanza amatelefone hari abantu usanga bafise bashaka kugurisha amatelefone yabo bakoresha urumva bobo baba bashaka amahera bazizana ngaha bazizanye ngaha rero urumva abo shavuga yuko na biyasho biba biza yego unaona sasa kingine kitu ni nini sasa inafina tokea tena kuna wengine unakutana wanakuja na simu zenye ziliibwa wameiba
sisi kwa mbisiki na lanchaza kubaza hala wanu wavuga kwa kuri bata liugula telefone uyi gudushika ni mruga sanga ni sabuni ibiza minu mwe mwora mwi gira sange
wafete ngayi wacho fema sinovuga yuko ati nibishika urumva kubera telefone twebwe nazo dukora urumva kandi ikindi nacyo telefone bazizana tutazi aho zivuye urumva for example nka wewe telefone yawe urashobora kuba urukura ikoresha urumva ama bigashika ugasanga telefone yawe irapfuye wora urabizi ko yapfuye urumva kwa reka ngende kuri bata ndababamiza urumva so uje ngaha nyene tuye tukayipima nyene tukabona yuko telefone yawe ni bon urumva me ugiye mu nyuma tuzogukura he urumva ama tukajya tuyitereka ngaha après ça umukiriya aje tukamusomesha telefone imeze bien tout ça après une semaine telefone uko wabivuze ugasanga byabaye urumva so nuko rero bigenda
ariko muramuhaga hanze
sa bo ofete ukuntu kujya dukora catumbwira ati ko telefone byabaye ukoreye ifo yuko urindira tuyikoreshe turabe yuko tuzoyigurisha kandi tubabona amahera yawe nuko dukora
ariko amahera wayari
urumva ko amahera nabikwa sista wanje nikomeza amahera nabikwa urumva
gagareka ndakubaze nkaho umenyera ibintu by'amatelefone uzi ibintu byinshi byo muri telefone umuntu agomba kujya kuri Twitter aca amajyana
sa
umuntu ashaka kujya kuri Twitter
umuntu ashaka kujya kuri Twitter
ego aca he
icyambere ugura internet après ugura internet urumva ugaca kuri page ya Twitter parce que na bushobora kujya kuri uvuze ati wambaje ati
umuntu ashaka kujya kuri Twitter aca
kuri Twitter ufite urumva ni application ya muri telefone waragize waradarunzize urumva eh ninguko wombajije ati none wewe ushize kujya kuri WhatsApp ucaye urumva urugura telefone yawe urumva ugashyira muri application wagize wagize téléchargement
yego reka negere umutama nga anye ari umutama mbona ni sometimes
je m'appelle Nyang Didas n'umunyagihugu asanzwe nga mu Kamenge ibintu bibanga n'ibintu bitaboneka neza dushaka yuko iyi soko yo nga ive nga kuranyumva urabwira ese tu abantu bose babyumva amasoko fata
mutama wowe ufite telefone wewe
yego ndafite telefone
umuntu ashaka kujya kuri Twitter aca he
umviriza ibintu by'amageno ndaguhanure ubuvirizi n'ibintu bica muntu ze mu kanyababo mu Kirundi
Twitter ugira uje kuri Twitter uca mu kanyababo
eh bagaca bagurisha mugabo ivyo nganda bizi ni mvuke nga mukanda je suis natif d'ici Ok bandana.
Ikibazo gira kabiri mutama. Nubu unye. Umugabo. Fata umugabo yo bari musuma. Arongo y'umugore. Urahe ntawura neza. Umurozi. Umugore murozi. Aci yavyara umwana agaca bindaye. Mwico gihe abo bantu batatu bose. Ugerageje kumviza umva arinde azosigarana inzu mwijoro. Azorara muhira mwijoro.
Reka ndagusigurira. Umugore ni wabafise makosa kuko kenshi bavuga abagabo turafise amafuti jewe kubwi wanje antake avija disi jewe numushinga nayo ndubatse ndazi ibintu by'umugore n'umugabo umugabo niwe nyene urugo ndabisubiyemo umugore niwe karanguye bandanya karangura ni iki niko nababwira
ariko bose baba bafite akazi umugore aba ari umurozi umugabo nawe aba ari umusuma
nta murozi w'umugore abaho bijya n'urusaku nta murozi abaho
mutama reka ndakubaza kandi akabazo kagira gatatu nka wewe uvuze ko ubazi urubazi
ariko nimvi ku mutwe je mvise abana cumi nitwa Nyandu Didas ndiyemeje imbere y'iwanyu esi tu precisema umugore n'isi yose azoguma inyuma y'umugabo apfara vya bindi vyo kuvuga sogokuru kubura itunga yabuze umugore nivyo ndabemereye yuko ifo yuko muganira neza tuganira duhuza
mu Kirundi ngaha bahita gute
aha ni kuri bata
aha
ni kuri bata aha ni kuri bata
aha mu Kirundi bahita gute
aha iyo nizo ukurambaza ndagana kwereke je suis ingénieur des ingénieurs umaze kibazo ngiko urumwana imbere yiwanje umaze ivyo urumwana mutoya
oya hari abatakize mu kirundi bashaka kumenya
wewe ico sikibazo cyo kumaze anta ke ingénieur des ingénieurs ico ni kibazo cyo kubaza abana
abatakize kuri baza
abatakize
Je
vais dire que je suis journaliste. Je dois parler en français. Je suis un des ingénieurs. Quelqu'un qui est en train de faire ça, au lieu de demander des bonnes choses devant moi, moi je regrette. Ah, Nikuizos, c'est pour qui tout. Ok, à chanter, applaudissez.
Merci beaucoup, monsieur.
Ok, je m'appelle Nyandu Idafis Otidas. Je suis agent. D'accord, moi je suis ingénieur des ingénieurs. Et surtout, je dois préciser ici, dans notre batasser qui sont ici.
Alors, batassenga, Agne, Ego, Regatuegere, bro, maman.
Saf.
Mais c'est net.
Tachi.
Ah oui, ça goûte.
Et toi, Eric William Bakari. Eric William Bakari.
Bakari. Ego bakare katukubaze nka wewe urimo batation ngaha aye umuntu agomba kuza kuri kuguruza email uwo muhyanta gute
bo munagomba kuguruza email no kuvuga twe ducuruza ama telefone na twe tumenya byose
uba hacho umufasha
bo bari haba bishoboye bace bashobora kuvyugura
we ntavyo shoboye
bo jewe anaje hari ibindi njowe muri telefone muga hariho nibindi bifise abandi babikora
akaba twagira kabiri fata nk'umugore umugore tuvuge ko ari umurozi cyangwa umukinzi arongowe n'umugabo w'umusuma akagera ururo akarorera arongowe n'umugabo w'umusuma mu mwana babyaye rero agacaduru yandura ingeso yo kuba indaya cyangwa imaraya mu kirundi muri ico gihe ugerageje kubyumviriza wumva ari ndazorara mu nzu acunga inzu mu ico gihe gihe bose mu ijoro kandi bafite akazi ko gukora wumva ari nde yose igara
wumva umugabo n'igisuma umugore nawe ni imaraye
oya umugore n'umukinzi n'umurozi ategereza gukora mu ijoro
n'umurozi wumva umwana nawe ni imaraye none wumva urara muhira arinde nta
n'umwe ugerageje kubyiyumvira nka wewe
nta n'umwe ashobora kurara muhira bafise umukozi sawa niwe uca arara muhira
ko baca babigenza gute mu gihe bose bafite akazi mu ijoro kandi mu nzu hategereza gusigara mu
ni ukuvuga ibyo biragoye cyane cyane babifatiye n'ibivanye n'umubano wabo ukuntu bahuza kuko abantu barashobora kubana badahuza batanayaga bakabana nk'abantu b'ababire gusa kuri icyo gihe rero badashobora kuyaga ngo babihurize kugira ngo bagire ubusigara mu nzu biba bigoye cyane
mu bana yuko bokora inama bagagira
yego bikunda bakora inama hama bakayaga bakabihuriza ko harashaka n'izo ngeso bakazihe ibyo rero ni ibintu biba biva muri bo nyine
akabazo kanze uri murundi we
mukongomani
wa ndeje oya je je ndi murundi nyine
hano mu kirundi bahita gutya
uvuze
aha mu kirundi bahita gutya
ibyo ushaka kumbaza akoraga akomoko
inkanye ndakubaza akabazo sibyo none iki kintu uri kurakoresha sibyo mu kirundi bacita gute
akavugishwa
oya agasa akavugishwa
bakitwa gute
akavugishwa
bakitwa gute nka wewe
urumva jye nakubajije yego mzee agakoresho
Regalo sinetsa le longere nda misawa
misawa
mezenet
neza cyane
bakwitana
bo nitwa Ferdina
eh Ferdina ukora ngaha cyane waje gutembera
bo nsanzwe ndumukozi wo ngaha nyene ndi mu batasere
uri mu batasere harakanungire ndababaza umuntu ashaka kujya kuri Google cyangwa kuri Twitter uwo moho yantagute ashahe
bo umuntu ashaka kujya kuri Google cyangwa Twitter cyo no muri yantaje yo namubwira gashira nka megabyte muri telefone yiwe amaze gushaka megabyte ziwe muri telefone usanga hari ama application ajeje ivyo bintu cyaca akora cyayinjiramo akagenda kugiza ivyo amwereka guca gasara kugira shikeye kugira shikeye urumva afite telefone yinjira muri application zazo ziba zirimo ataziri arabwira bijeje akabimushiriramo
akabatsogira kabiri nk'ubunya urubatse dufate sinzi ko wubatse cyangwa umusore
oya sinubatse je suis encore jeune
ego uri umusore nikiye kintu umugore cyanke umufiance wawe yo gukorera ukumva utomubabarira ugacha umuhera
ikijanye niko sa yonkorera ku buryo no kuma nta mubabarira bo mu bisanzwe uri kumbaza nkuko oye ntarashika mu gogwego ndumva byongora kwishura ugishikamwe pore pore ucoroshe kwishura mu giba uvuga uti nabishitsemo ndimo
fata nk'umugore wawe yaguciye inyuma urumva umubabarira
bo mu bisanzwe dufate nk'umufise nk'umugore kanshi inyuma
wa mufashe apatumvise wa mufashe neza ajamanye n'undi mugabo wa mubabari
bo mu bisanzwe byashitse nkamufata nyine njye nyine nkamwibonera nkamwifatira ndumva byongora gutahura cyane nawe imagine nawe bikubaye kare nka wewe umva wewe wakora gute
no mubabari ishura nka wewe
oya ntamo nta kumubabarira ivyo twa matwa bibonye bya byashitse ni divorce direct
urumva rero ni ibintu tegura muri kazozo uvuga ati hari amakosa je vraiment hashaka gutera gutorera nyinjye rero guca inyuma ni rimwe mu makosa utotorera hari irindi umva uvuga
bo mu bisanzwe indi kosa je ntoshora guharira nka madame wanje mu gihe bishitse kandi umuntu umushinga nta yafise mu rugamo mu rugo mu bisanzwe ikosa ribabaje cyane utoshora kwihanganira ndumva ni ryo kosa ryo gucana inyuma kuko murinze urinze uparve na kwimvira kubakana n'umufame kari konke mwa mwasezeye neza mukumvikana yuko mugiye kurushinga ko atabintu byo gucana inyuma by'ibikindi bikivya gucyo kintu kirababaje cyane cyo numva atakindi kintu cy'umudamu wanje washobora kunkora cyo tuma mvuga ati sino muhari ibindi byose ni son de faute pardonable
reka ndabashimire cyane hari undi mutipe hari ikintu wakongera ko nka wewe uri umusore utegura iki muri kazoza
ndi umusore ndi umugabo
urubatse ego niba wubatse ikosa umugore wawe yo gukorera ukumva utomubabarira niri
cye kubisanzwe sanzwe ntunze n'umupanga mu nzu kuvuga umugore wanje namufasha ariko arasambana ndafite ikibazo cyo gufuwa sino mubabarira ngo taha muri wanyu no mukata no mu bari kumwe nkamukata bose ngacyo dabije ntacyo nishikanda na bishe bose ivyo no bikora si bisigutanira si uva ngo ni amakuru
ngo mutema nye
no batema bose ntacyo nishikana ati nisha abantu kumva ni
none umva umukunda
ndamukunda gusa ndafuha gose simba nkeneye ibintu byi wanje ko byoja hanze ndamukunda cyane kandi
umugore we rero ni mbazo ubona iyi interview yuve yuko ni akora iryo kosa azo mutema
azo bapfuye ndamukunda mugabo no bikora icyo
rega na gusabe ugire icyo ubwiye nabonye ngahanye hari ingorane y'abasuma niyo mufasha umusuma muhora mukorera iki uvuga uti kandi ni umuhanye eje ragaruka kakazi nyene ikintu mu mukorera ku buryo avuga ati jewe aha hantu rasizo agaruka niki
kintu twakorera abasuma ni kuvuga umusuma ubundi asanzwe yiba shaka umukubite cyangwa umuha mahera mu zindi nzira n'icyo aragaruka muri bya bintu byiwe mugabo ikintu ahubwo abantu muri rusange dukwiye gukorera abasuma pana jewe
ngo bahanura abantu kugira
abantu muri rusange ikintu twakorera abasuma cyane cyane nka leta yo kwiza imirimo abantu benshi bakaronka akazi kubera yuko iyo ari akazi kenshi mu gihugu
rero ugira wibe ugira uvuge yuko ubu buza akazi
ni kuvuga ubuzi buri kwinshi urabona ngaha muri bata ko turi aba dukora ngaha hari abandi dukorana ashobora kuba yabuze amahera akavuga ati cyose ndakurara inzara mu muryango reka mpanze mitani simwe mugenzi tutobisubira mu ejo urumva ubwo kwari busuma buvuye kumva y'ubukene ni kuvuga rero iyo narose amahera ntasanze afite ingeso y'ubusuma bituma vyongora kwiba hari habiba badafite ingeso nabandi bafite ingeso yo kwiba urumva biri kubiri
ico kintu wowe bakorera wewe nka wewe uri umukuru w'igihugu niki
ikintu no korera abasoma ndi nk'umukuru w'igihugu nagize nk'icyenzi nk'abamenya bose no begeraniriza hamwe hama nk'abahakazi bagakora nibaza ku busoma bo buheba
reka ndagushimire cyane nongere ndagutera kama kugira ngo ejo niyo wagiraho wishikanyizo gishikoze mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dutuze ubwo buse reka tugusabe ubwira abakunzi bacu bagire kuri subscribe bafyonde kuri subscribe
ati
gira abakunzi bacu bafyonde kuri subscribe
bagire bafyonde kuri subscribe
buja
gira abakunzi ba Buja Hit TV bafyonde kuri
turakunda kuyumviriza
ni Buja Hit
Buja Hit
bagira bafyonde kuri subscribe kugira abakurikirane ibiganiro byacu
mukurikire ibiganiro bya Buja
bafyonde kuri subscribe
Sema bida imani dufashe gusenga imana yiwacu difise byose
ego bagwe afite kuri subscribe umtamo
ni mwinjire muze muraganira
afyonde kuri subscribe
subscribe cyonda ajya kanyenye
handitse subscribe
subscribe amashi ko mudakoma mali okay buja buja
Hit TV
buja Hit TV
ego
okay ndagushimiye na jewe yuko uri umujournaliste ateneza abazi ibibazo bikomeye mu gihugu cyane cyane ibyumviro by'abana bikora bishikiriza turagushimiye mu journaliste
urakoze cyane mutamba reka ndabashimiye cyane mwe mwese mwakurikiranye iyi interview ndabwire ko ndabakunda cyane ciao ciao Buja Hit TV irabakunda bisous